mutima utwicaza mama wakomeye turagushima mana sima kubw'imirimo wadukoreye wadukuye kujyavu mana sima utwicaza nyana wakomeye turagushima mana sima kubw'imirimo wadukoreye wadukuye kujyavu mana sima utwicaza nyana wakomeye
Shifuji Amasengesho,
amasengesho, amasengesho, amasengesho, Yesu
Hallelujah!
Hallelujah!